ubayeke aba bakusapota ubathule labanqande umsuku
ngoba ngifuna ukuthi bathule bonke. Comrades, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, comrades.